Namhlanje umgcwabo, namhlanje umgcwabo. Hey, uzile kuthiwa anel yakhipha. Ah, dog. Hey. Jo. Ke maskit dog. Ngithi yonke impendo ngidisile, mayilale ngokuthula. Showcase. Hey.
Hey, iqaba nation, uyona nsizwe engifanta nayo. Ibhece nation, uyona nsizwe engivumayo. Ubandile batho, uyona nsizwe engihleka nayo. Ubandile imbongi, uyona nsizwe engifuna ukuphila nayo. Umanzini nation, uyona nsizwe engiphila nayo. Okay, asiphumeni emdala. Don't forget to subscribe, ile ngoma emnandi engapheli. Nami ngu-AM, mawuthanda ungathi u-Anel. Oh, nomunye ngicela i-collab, ngamshango sinikwa WhatsApp. Manje ndende, ulwa nami kuma-platforms. Sana ngekulunge, sana ngekulunge, unqane kakhulu wena unqela lolubisi. Sana ngekulunge, wena uyintwana. Sana ngekulunge, wena umfana omncane, udla amafinyezi. Bana ngekulunge, too high than you. Bana ngekulunge, too high than you. Better than you, I'm too high than you. Hey, besinokhuluma ngaso, ngadla ngaso udadewethu. Unqane kakhulu wena unqela lolubisi. Sana ngekulungu, wena uyintwana. Sana ngekulungu, wena umfana omncane. Udla amafinyezi.
Abethu ivalela mfethu, aproducer mfethu, qabuzini mfethu. Awukahle, dong zokukhokhela mfethu. Awukahle mfethini, mawusangazi mfethu.
Hey bafethu, hayi bafethu, kusuke kuthiwa asikho isidingo sokuxolisa bafethu. Hayi salute ma out, hayi salute njayambatho. Salute to everyone, skismaker ngithi pushani ma out. Manzini, mabhece, majida, pushani. Sikela nina ma out, ngithi pushani, bandile batho. Manzini, mabhece, bontshotsho ma out, asipusheni. Nabanye kungababalanga.